Kapan apa tanya nak apa tapi bisa
ni?
Oh, kau saka? Pardon me, Saint Ladies. Nanti, oh bu.
The Saint Lady, very great.
Sini ada apa?
The Saint Lady,
very
good.
Oh, kau. Tanya nak apa?
Omo arai ke wetun didi ka gana gana hera hera oke mari papi ke umu ke wani ke ike no di rende
this is the way to go
no di rende this is the way to go no di rende
Abu Nina le foke zumo ndipe okopwa komo buli kesi chukwa wapa wai, hein? Diogo. Ije 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 wasiri wiki donde dike naba. Ije ije pegani alu ije pegani simari kesi. Nande bogo sandi mbena zaji loke kafabo, hein? Haji kuji. Por uma naga, bebê, yes. Como anda a gente no
mobilógio?
Que tudo? Amém. Como é que eu não apolice? É comandar, apolice. Yes. Aí se não dá.
Aí não dá. Aí não dá para dar.
Body power. Nu, Ọbụrụ nọ ndị okenye asị na ha na-anụ mkpuchi ọhụụ.
Oke afọ family all the way from Amichi, ndị ọgọ anyị.
Oh, Oh,
for the
Old school affair,
why you?
Yes,
because if I'm
a man,
nwunye nwanne ya nwoke.
Ọ na dị ilo family ọ bịa. Biko sịbọ ma ahụ ụlọ. Sịbọ ma ahụ ọ dị ilo family ụlọ. Bọbọ sụbe ni sịbọ ma ahụ ụlọ. Na amalị ma aga ahụ ụlọ. Yes. Sịkiri ma aga ahụ ụlọ. Ụmụaka ọ sụbe ije bọ. Ụmụaka ọ sụbe ije
bọ. Ọfọ oge na mbe ọ dị wepụ ka ọba. Ebe ọba dị ebe. Ya wepụ. Ya ọba. Ha dị wepụ ọba. Ọ dị ebe. Ya. Oya kwụsị. Oya kwụsị. Oya kwụsị.
Oh, Yes. I'm sitting on a table. Edafo, chief Kolidomo. All on a table here, say, Kenneth. And I'm on there.
Thank you. mgbe a chụrụ. Emeka Osborne, gbaa oge Chukwu nụrụ ihe a gwara ya nweta ebe o nwetabeghị ya. Ana o mejọọ kọbara m akụkọ. Oge Chukwu mgbe a chụrụ. Oge Chukwu mgbe a chụrụ.
Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.
I'm a
man.
Oh!